Masiqikelele ke sithi mhlambi kukho i-radioactive substance. Okanye masithi kukho i-radioactive substance okanye into ethile iya ibola kwi-rate okanye ke ngexesha loba 3.5% ngokwe-hour edlulileyo. Kushiyeke zingaphi ke ngoku le substance emva kwemizuzu okanye emva kwee-hours ezi-6? Masike sicinge ngokuba le nto singayibeka njani. Masike siyibhale ke ngokwe-tablet. Sizoqonda uba kwenzeka ntoni kanye kanye apho. Uzokhumbula ke uba apha ekuqaleni zii-hours zethu ze apha ibe yi-percentage ethe yashiyeka kuba lokhu nathi sizama ukhangela loo nto. So, emva kwe-hour ke ezi-0 kushiyeke ngaphi? So ithetha ukuthi le nto sisenayo yonke, so sine-100% yonke le nto esinayo. Ukanti emva kwe-hour enye ithetha ukuthi siluze okanye ke siphulukene no-3.5%. So ithetha ukuthi ndingathini kanene, masithi u-0.965. Uzokhumbula lo xa 1 minus 3.5 sokuthi sofumana 100% uze ukhuphe u-3.5%. Ithetha ukuthi sizoshiyeka no-96.5%. So ithetha ukuthi nge-hour enye u-96.5% utheni uyalahleka. So ithetha ukuthi sizoba no-0.965 umphindaphinde ngo-100. Ithetha ukuthi ngasofumana u-96.5. Kanti kwi-hour yesibini kwenzeka ntoni? Kwi-hour yesibini kaloku uzokhumbula uba u-0.96.5 ithetha ukuthi ngo sizawuluza okanye sizawuphulukana nababini obani o-3.5. So ithetha ukuthi sizawuba no-0.965 uphindaphinde ngomnye u-0.96. Uze yonke loo nto uyiphindaphinde ngo-100. Mhlawumbi ke uyaqaphela uba kwenzeka ntoni apha. So ithetha ukuthi in general ungathini okanye ke xa unobeka into ebanzi ezosicacisela into eyenzekayo okanye isenzeko sale nto eyenzekayo. So ithetha ukuthi ke into ozawuyenza uzayenza uba ngu-1 ophindaphinde 100, ze phaa ibe ngu-0.965 ophindaphinde 100, ze apha bebabini obani o-0.96. So ithetha ukuthi nge-nth hour okanye ke ngaloo yure esingayaziyo sizawuba no-0.965 zeloo nto siyonyuse ngo-n wethu zeloo nto uphindaphinde ngo-100. So ithetha ukuthi ke le nto ungayibhala ngoluphi uhlobo? Ungayibhala ngoba sino-100 uyiphindaphinde ngo-0.965 to the power n. So yinto esizayifumana ke le emva kwe-hour okanye emva kweyure ezi-n. Ithetha ukuthi emva kwe-6 hours sizawufumana ntoni? So ithetha ukuthi sizawuba no-100 ophindaphindwe no-0.965 uze loo nto yonyuse ngo-6. So loo nto ke ithetha ukuthini? Sisebenzisa i-calculator yethu sizobona sifumana ntoni. Soba no-100 umphindaphinde no-0.965 ze yonke loo nto uyonyuse ngo-power 6 ze sifumane u-80.75. So sishiyeke no-8.75%. Lokuthi ke sifumana le ku-80.75%. Ubeke ngolo hlobo uyiphendulile umbuzo wakho. Masike senze enye ke into esabunje. Masithi ke ngoku Nadia masithi uNadia une-restaurant ezininzi ezikwi-200 yamanani ukususela ngo-99. Masithi ke ngoku ziyonyuka ezi restaurant zakhe ze ke le nto zinyuka ngo-8% annual okanye ngonyaka. So unevenkile ezingaphi ke ngo-2007? Ubeqale ngo-200 ngo-1999 zeke umandiso nyoke ngo-8% ngonyaka ngo-2007 unezingaphi. So singathi ke zoba iminyaka emva ko-1999 zeke zibe ngaphi zona iivenkile okanye izitozi zethu uNadia asebenza kuzo ze-fast food. So sikhumbula uba ngo-1999 bekukho iminyaka emingaphi embalwa eyi-0 uze abe ne-200 stores ze ngo-2000 ze thetha ukuthi ngumnyaka omnye emva ko-1999. Uzikhumbule ukuba wonyuka ngobani okanye increase ngo-8%. So ithetha ukuthi ngoku izaba ngu-8%, iza ngu-1.88 umphindaphinde ngo-200 zizo ke iivenkile aziqhubayo ngo-2000. So ithetha ukuthi le nto iyafana noba siphindaphinda ngo-1.08 u-200 umphindaphinde no-0.08 umphindaphinde u-200 ithetha ukuthi le nto ngu-1 omphindaphinda ngo-200. Ithetha ukuthi ngo-2001 uqhube zingaphi iivenkile. Ngo-2001 isikhumbula iminyaka emibini ngoku emva ko-1999. So ithetha ukuthi uzaba ngu-8% ukusuka kwelaa nani. So ithetha ukuthi ngu-1.08 ophindaphindwe ngo-1.08 ophindaphindwe ngo-200. Masithemba uyayifumana ke ngokuba kwenzeka ntoni. Emva kweminyaka ethile ke ithetha ukuthi sawufumana 1 point, okay, mandibhale ke ngolu hlobo besibhala ngayo. So sawubhala u-200 kuqala sesiphindaphinde ngo-1.08 ngeminyaka eyi-end. So uzawuthi qophela phaa babe ngu-1.08 squared apha ibingu 1.08 to the power 1 izephana biza ngu-1.08 umonyuse ngo-0 asho asinike u-1 wethu. Seyithetha ukuthi mingaphi ngo-2007 okanye uqhuba iivenkile ezingaphi ngo-2007. So uzoqaphela uba u-2007 yiminyaka eyi-8 emva ko-1999. So sizothi u-N wethu olingana no-N. So ngu-200 umphindaphinde ngo-1.08 umonyuse ngo-8. Sike sizama ibala. So into esizama ibala ngu-200 umphindaphinde ngo-1.08. Uzayonyusa yonke loo nto ngo-8. So ithetha ukuthi uzawube qhuba iivenkile ezi-370. So uzabe eqhuba iivenkile ezi-370 okanye i-restaurant ezi-370. So ithetha ukuthi u-8% akabonakali njengento enyuke kakhulu, kodwa eyona nto esiyibonayo uba mhlawumbi ngeminyaka ye-8 angabe ufumane iivenkile ezi-170 ngeminyaka nje e-8 kuphela. So ithetha ukuthi uyafumana noko.